McG, you got fucking something to say to this prick?
I didn't see it happen.
Shut the fuck up.
Fair enough.
Ah, da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da
da da Seriously, man, you and me, we're fucking done professionally. Fucking ass.